Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Bugesera bagerageza kwihangira imirimo kugira ngo babesheho imiryango yabo. Akarorero n'uyu mukenyezi w'abana batatu twasanze yotse inyama azwi ku izina rya Mucoma ahari wabyikorera. Mugenzi we nawe akora ubworozi akabageze ku rugero rwo kuba yaraguze akamodoka ka frigo gatwara inyama. Kanziza Belize ni umukenyezi afise umuryango w'abana batatu n'umugabo umwe. Twamusanze mu kazi kiwe ka misi yose ko kotsa inyama akorera mu karere ka Bugesera muri komine ya Nyamata zone ya Nyamata nyene. Yabwije ijwi ry'Amerika ko akimara guhunga atarazi gukora uyo mwuga, ariko ko kubera ubuzima bubi bw'ubuhunzi yahisemo kwiga kugira ngo ashobore kurondera ico tunga umuryango.
Natanguye kuvyiga ngeze no mbonye ko buhungira ubugoyi. Bandegera abantu babacoma basanzwe bimenyereye ndanagenda ahiga imisi mike munyamanza kwisanga nanje narabikunze ntangura kubikora ndavyikorera.
Kuba hari ubuzi abakenyezi benshi bibaza ko bwagenewe gukogwa n'abagabo, Belize we wese kwa bibona.
Ubundi ufata akazi na kamwe ntakora k'abagabo. Kuko ari n'abagabo bitungura bakavuga ngo ese nguru umumama w'umucoma nguru wa mbere tubonye ngo wenda muri Rwanda uri nko mu bamama nka batatu tumaze kumenya. Ari n'ubu ndafise abakiriya bavuga ati kubera ari ari umudamu ariwe atwokereza brochette tugomba kuja kuyijya kuko ari ibindi batabizeye, ariko je none wagiyemo n'akantu k'icyizere atubwa ari umumama agomba kuba akora n'ibintu biryoshye.
Ijwi rya Amerika yanagendeye ubundi mukenyezi akora umwuga wo korora ibitungwa bitandukanye birimo inkoko, inkwavu, ingurube ndetse n'imbwa zigurishwa za kizungu, akaba nakora uburimyi hafi yaho yororera. Ngirimana na Deje nawe yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'2015 no mu mama w'abana babiri n'umushinga ntahumwe. Uwo mukenyezi akorera ku mutumba Murambi zone Kayumba komine Nyamata mu karere ka Bugesera nyene. Ahakorera ubwo bworozi hari amazu atandukanye kandi manini yororegwamwo ibitungwa bitandukanye. Urabye ku ruhande rumwe uhabona inzu zihangare zishobora kwakira inkoko zirenga 3000, hakaba ibikoresho byo kuzigaburiramwo n'ibindi bigenewe gufasha muri ubwo bworozi. Ku rundi ruhande nago hari inzu zororegwamwo inkwavu, ingurube n'ibindi. Asigura ko ubuzima bwamukomeranye kuko mu Burundi yarasanzwe akora akazi ko mu biro, gusa ntiyicaye yaciye abanza kuja hamwe n'abandi banyarwanda mu mashirahamwe atandukanye ajanye n'uburimyi n'ubworozi.
Ubuzima bwaratanwe buratugora kugira tumenyere, murabizi ko igihugu uhungiyemo ari ijyambere ukijemo bibanza bikakugora kugira umenyere aho hantu ko ameze. Mu nyuma turateba turakura amaboko mu mpuzu, hariho amashyirahamwe menshi twagiye turahura nayo, twagiye turabona sinareza amaboko naricaye ndabyiga byose.
Uwo mukenyezi amaze kubona ko hari ibyo yamenye avuga ko yaciye atangura kwiyumvira gukora ibyiwe agendeye ku byo yize muri ayo mashyirahamwe.
Naragiye ndegera umushinga ntaye wanjye ndamubwira nti twegeranye uburyo tugira natwe icyo dushika ko nk'umuryango wacu. Mu nyuma yaho twarabwegeranije uburyo tubwegeranije twaciye dushinga ni kampa, turiyumvira gushiramo inkoko, turiyumvira gushiramo bitungwa byose bihari tuza turongeramo uko bukeye uko bwije.
Nadeja avuga kandi ko bitari byoroshe ariko ntiyacitse intege hamwe n'umuryango wiwe.
Twaragize imbangamizi ariko ntabwo zari nyinshi cyane, ariko mu nyuma Imana yarabigiyemo turabishobora. Dushiramo inkoko z'inyama 1500, shiramwo izamagi 1700, izamagi twarazitunze uraziko zimara igihe kinini, ariko izinyama zozo ico gihe twarungutse turazigurisha. Turiyumvira iyo nyungu turonsemwo, tutireka tuguremwo akamodoka kamwe ka frigo kamwe ko gutwaramwo inyama. Twaciye tugura inkoko 3000 twarungutse.
Umwuga wo korora Nadeja avuga ko ubabeshejeho n'umuryango wabo, haba mu kwigisha abana mu buzima bwa buri munsi ndetse bakanagura ubworozi bwabo hamwe no kwiziganiriza.
Abana bariga kare, urumva umuntu yariruka arondera minervale y'abana, ariko ubu urayironka byoroshye. Ubu umwanya tugeze ko turindiriye inkoko zindi zigomba zihite, hari izindi nkoko 3000 tugomba dushiremwo, murabona ko twari mu masuku.
Ijwi rya Amerika ryabajije umukenyezi Nadeje Ngirimana niba byaramworoheye gushinga ubwo bworozi ndetse n'uburimyi mu gihugu kitari ciwe. Uku niko yatwishuye.
Ivyo ni ibintu byoroshye, hano bisaba kuca mu mategeko. ugakurikiza amategeko y'igihugu ugezemo nawe ubundi ho nta bintu biremereye biba bihari ikimwe ntushobora kuronka uburenganzira nk'umunyagihugu waho hano ariko uburenganzira bw'iwabo ubufise ufise ayo mafaranga ntushobora kubura aho wokotesha ufise ayo mafaranga ntushobora kubura aho wogura uragura kandi uguze uragenda ukandikisha mu mategeko
Abo bakenyezi bose bashishikariza abarundi bagenzi babo bahunze kutarera amaboko barindiriye ababafasha ahubwo ko nabo bakwiye gukora bahereye kuri gatoya bityo bakaba bahakazi n'abandi
Je natangwe mfite amafaranga atarenga 1,000,000 by'amanyarwanda ubwo rero nabahimiriza nabo ntabyo gusuzugura akazi kuko ikintu cyose kigutunze nti wagisuzugura nubwo abari gukoropa ahantu cyangwa guca ibyatsi ahantu ahubwo abuzi ko icyo kintu kikobesheje
akangurira cyane cyane impunzi cyane cyane abagore abagore turashoboye abagore nta kidashoboka wahagurutse ni ukuvuga ko uri impunzi nta gushira amaboko mu mpunzi gwejo ngo ibintu bizogenda gutya urahaguruka ugakora
abarundi bahunze mu ntureka z'umwaka w'2015 bahungiye mu Rwanda bagerageza kwiyungunganya kugira ngo babeshe imiryango yabo batarinze gusabiriza haba baba mu makambi ndetse no hanze yayo abana bakiga bakariha inzu zo kubamwo hamwe no kuronka ibyo bafungura ndetse n'ibindi Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda